Mutama rero bagira tukubaze ikintu bita isugi kivugwa cane ngaha muri komine Muyinga Kayove. Isugi ni iki?
Isugi?
Ego.
Isugi ni kivubavuba.
Ego.
Bakora kurya kugiseke.
Bakigisha kurya kugiseke.
Kurya kugiseke.
Ego.
Hanyuma a.
Ego.
Mugabo ivyajamwo sindabitahura neza.
Ego.
None rero byagendana n'ubuki hariho abantu bitwa abakura n'amasaka amwambutsa yagaruri murambya yarimwe aho mu muganza
aho muganza wa
nkoko kandi nkaba navuze yuko mu muganza hari ubunywa nkoko ibigabiro navyo bikomeye
ubunywa nkoko rero ni iki
ubunywa nkoko urumva bavuga ati n'imana zinywera
aho mu bunywa nkoko nyene
ati n'imana zinywera none rero aha mu bigabiro naho ingoma no mu kukibwami zabanza guhirimba bimwe bihagije bahagurutse rero bakagenda ibwami bazotse ibwami rero hanyuma bagaca bakanuza umwami kagenda ikaca yituza ngo umwami araganwe ngo biba amasaka nakuba ari agasafana
yego urakoze cyane rero yego turagushimiye mutanga
yego me